Ngikhethekile ngibingelela abathandi bomculo wamaskandi nonibingelelayo umnqobi uthemba lethu wakwamahaye le ey'ntabeni zaseshowe ngokuzalwa ngizalwa lapha emlalazi ey'nsingi zemakhilabomvisikoti ezadla umuntu egijini kulapho engidabuka khona-ke lapho emakhaya. Cha bafowethu, nginibingelela nje mina babe bengibize ngokuthi umabheji endimeni. Ngithi angizolethulela nanku umsebenzi wami okungokuqala ozophuma kule nyanga nje njengoba ku-April ngeyi-30 bafowethu. Cha ngithi angizonenxusa uba bafowethu, ngicela ningiseke kona lo msebenzi lona, ningiseke ngazo zonke iy'ndlela bafowethu engingangiseka ngazo. Umsebenzi wami uzobutholakala kimi, uzophinde utholakale futhi na-online. Ngicela ukuthi bafowethu ningeseke. Bese okunye ngicela ukubonga kunina bafowethu, ngiyabonga kakhulu bafowethu labo abakwazile ukuthi bengeseke kwi-single track yami ephume ngo-February. Ngibonga kakhulu bafowethu, ngicela ukuthi ngiqhubeke nje nibambe khona senkundleni zokuxhumana, ningapheli amandla bafowethu. Lo msebenzi bafowethu ngizonethulela wona mnandi kakhulu-ke. Uphethe iy'ngoma ezi-12. Khona ingoma laphana ethi Inkumbulo, kube khona ingoma ethi Emashingeni, kube khona ingoma ethi Umhlaba Ungehlule, kube khona ingoma ethi Intshoshovela. Iningi kakhulu futhi ngeke ngiyiqede njengamanje nje, nizoyibona nani njengoba seniyibonile futhi ezinye nisazozizwa futhi nezinye. Kuyanje kahlahle kuyafika kakhulu. Ngicela ukuthi ningeseke. Bese sihlangana futhi kwi-albhamu elandela lesibili. Uthando elizonginikeza lona yilona elizongipha amandla ukuthi siphinde futhi sihlangane.
Mother, I'm a Wakshiyala.